Shalom shalom bwoko bw'Imana nanjye narinje gutanga intahe ibyiza Imana yankoreye mu byukuri mpora numva intahe z'abandi ariko nanjye kubw'iki Imana yankoreye nkumva mfite umutima wo gutanga intahe rimwe na rimwe nkabura umwanya ariko nayimfasha aka kanya kugira ngo nshimire Imana ibyo yankoreye n'ibyo igenda ikorera abandi mu byukuri Imana yacu ni Imana nziza, ni Imana yumva gusenga kwacu, kandi ikadusubiza, igasubiriza igihe buri umwe mu mwanya we. Ndi umwe mu bantu bakunda kurwara urutugu, urutugu rukambabaza cyane rw'ibumoso, uko rundiye, ndi no mu kazi, bikaba ngombwa ko akazi nkora ngahagarika, ngataha, ngafata imiti, ariko bikanga bikaba iby'ubusa umunsi umwe ariko wa gatandatu nsengana n'umukozi w'Imana Chris Ndikumana aravuga ngo buri umwe afate aho ababara nanjye uwo munsi nafashe kuri urwo rutugu ko iyo rwatangiraga kundya rwafatiranaga hamwe n'urundi intugu zose zikandya nkabura uburyama nkaguma nkurura akaboko nkaguma nkanda mu rutugu nkasaba madamu ko yankorera massage y'urutugu ariko bikanga bikaba iby'ubusa urutugu rugakomeza kundya hamwe no mu kazi nkora no guhindukira byarangaga kubera urutugu ariko uwo munsi sinibuka itariki ariko mu by'ukuri nasenganye na Chris ndumva nta n'amezi abiri arashira urutugu rwarakize ntago rukindya ubundi sinashobora kumara icyumweru urutugu rutarandya ndashimira Imana ndashimira groupe ya Kanguka ndashimira Chris Ndikumana cyane witangira abantu batandukanye abatazi abazi n'ukuri Imana yagusize amavuta icyubahiro n'icy'Uwiteka rero ndasaba cyane abafata bakaba batarakira abo ngabo namwe mukomeze mufate Imana yacu ntaho yagiye Imana ikorera muri Kristo ntaho yagiye buri umwe wese ndibaza neza yuko nawe azakira ugukira kuko naje gusanga Imana ari yo muganga mukuru w'abaganga kandi irafasha muri byose yego mwami ndashimira cyane abantu bose bakurikirana Kanguka bakabasha no gutanga intahe n'ukuri intahe zanyu zifasha benshi kandi zibakura ahakomeye shalom shalom
shalom shalom birashimira Imana nanjye ku byiza yankoreye nari ngwaye amasinezite yarambabaje cyane gose nkagera igihe nkumva amarira menshi cyane gose n'ukuntu yari imbabaje nama ndiko ndasamura habaye imbeho kwari kwasamura habaye mu gihe cy'ivumbi y'izuba ryaka nkumva kajya kavumbi gusa kanukiye mu mazuru nkasamura n'umutwe ugapayuka koko amaso agahinduka igicurane kigaseseka nk'uruzi umushwara wa mbere ugatoha nkamesa nkanikira nkatora uwundi mana we n'ukuri ashimana ishimwe cyane gose koko ego narose kanguka muri 2019 amasinezite nibyo kwasamura kugira nte natanguye kubyumva muri 2017 cyatonka kanguka muri 2019 ko mugabo sinayitaye kuza ndasenga nayo mbanza kuba ndabyihojeje sinabyitaho cyane muri 2020 niho naduka rero kuza ndasengana n'umukozi w'Imana numvirize amasengesho aza kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kwa gatandatu nkaca nsengana n'umukozi w'Imana emwe ndayakurikirana ndavuga ati Imana n'ukuri jyewe ndarushe nkeneye gukira iyi ngwara nayanduriye muri iki gihugu kubera gikanya sinzi kuko nta byari byahora bimbako narafungana mu mazuru bikanka ko mpema neza kenshi mvukumvugana n'abantu bo mu gihugu mu Burundi bumva ibihe byose amazuru yanje afunganye ndavuga ati mana we none ga yemwe yingwara yanduye ngaha muri iki gihugu ninukuri ndagusavye mana nanje nkize nko kugiza abandi nama numviriza rero ntahe nkumviriza intahe intahe yankoze ko ikanyubaka kandi ari yatumye nkira intahe y'umumama yashinze intahe yuko nawe yakiza amasinezite ngo yamararana ibigopo aharyama mu cumba ciwe araraciramo araragirante ngo akwa agiye ku kazi ngo akajyana imishwara mu sakoshi aza kuguma yimyira ibigopo ngo naho yaje mu manza yabafise mu sakoshi aciramo agirante irya ntahe niyo yankoze ko nanje aho narindi nayumvirije ari mu kwezi kwa gatatu ndarira nico gihe nanje uwo munsi yari yandembeje nyine narembye ntabona ari kwasamura gusurucurane ruseseka umutwe wapayutse amazuru yafunganye nkavuga none gamana biranse ko mpema hayemera mu kanwa nukuri ndafukama ndasenga nari ndugitse nyine iyo ntuzeya kugira ngo bansengere umukozi w'Imana acavuga ati nimufate aho mubabara mu gihe muba amasengesho kwa gatandatu ariko ararengana sengana n'umukozi w'Imana twiko ntacyo twogufasha uturungikiye umutwaro wawe ndavuga ati reka mfukame ndafukama ndasenga ndaririra Imana nukuri sinomenye igihe nakiriye sinamenye igihe nakiriye mugabo nararize ndarira numva mu mubiri wanje ndashishimuwe icyo narabyumvise mugabo sinamenye ko ndiko ndakira sinabimenye sinamenye ko ari manifestation yo gukira eka ndavuga ati sawa ubu ni mu kwezi kwa gatatu reka ndindire kwa kane numva sisubiye gufatwa na ya gripe kumwe yahoriza nkasamura habaye imbeho mu gitondo mbyutse nka saa 11 nkasamura sinasubira kubyumva kwa kane kwa gatanu kurahera ntasubiye kubyumva nkabona none ko hakanye ko mbyuka kare saa 11 z'ubuca kandi imbeho ikabikwiranca ko ubwa mbere byahora ndabibamwe mwe nuko nkabyuka nk'ayo masaha nkaca mfatwa n'iyo grippe imisi yose none uko bitambaye ko aho hari mu kwezi kwa gatanu ukwa gatandatu ngumuko ntavyo mbona ndavuga Yesu we nti narakize Imana ni Yesu we nareko nzokushingira intahe kweri ndavuga ati reka nakize kuva mu kwa gatatu ndavuga ati reka ngeze mu kwezi kwindwi kubera ha muri Nairobi hatangura gukanya guhera mu kwa gatandatu gushika mu kwezi kwindwi gushika isaha ntangiye kwintahe uno munsi nukuri harakanya ha Nairobi umuntu wese yambaye amashesheti umuntu wese yambaye urupira rw'imbeho rugoti nukuri icyo kibazo cyo kwasamura umwanya wose gripe guseseka igicurane mana uri mu ijuru mperuka kubona igicurane muri uko kwezi kwa gatatu n'ubu sindasubira kuyimyira sindasubira kwitsamura sindasubira kumva umutwe wanje umeneka gufungana amazi sindasubira kuvyumva rero intahe yanje niyo nari narindiriye ati ndabe mu kwezi kwindwi ko zohera kubera kuba gukahabahakanye nta kintu kimwe nigeze mbona rero ndashimiye Imana narakize mugabo sinamenye igihe nakiriye mugabo nibuka ko nasenganye n'umukozi w'Imana muri uko kwezi kwa gatatu numvise intahe y'uwundi yashinze intahe ko yakiza amasinezite nk'uko ndashimiye Imana rero ubumeze neza nukuri narakize amasinezite Imana ishimwe cyane rwose abumvise iyi ntahe yanjye nabo ibubake bizere ko bazokira nanjye nkuko nakize jewe navuga ati none Yesu we ninavaha muri Nairobi nkatahi iwacu mu Burundi nzove ngahanjanye ingwara yo kuguma nasamura kweri ingene yibabaza ntoya nukuri candafukama ndaririra Imana ndabwira Imana mana ukize ingwara zitandukanye koko imigera ya sidirakira amakanseri amadiabeti ekibijimba byo mu nda ibiki byose birakira none aya masinezite vrema yo kwasamura niyo ntokiraga mana ndavuga toya nubu ndafukamye ndafashe decision ko ntekerezwa gukira nuko rero imana irankoreye ibitangaza naraye nkize amasinezite nayakize mu kwezi kwa gatatu ndavuga teka nshike mu kwindwi ndabe iyo bizoherera narakize ndashimiye imana nshatse kumara amazi shetani ntiyumve ko nakize sinabitangaza sinashimira imana none ndabishiza habona n'imana ivyumve ko ndayikengurukiye narakize abasinezite shalome shalome.
Yesu Kristo nashimwe. Shalom shalom. Hanyuma nanje ndashimira imana ku bitangaza imana yankoreye. Narifise umwana, uwo mwana yaravutse amaze kuvuka vuka akomeye. Hanyuma amaze gukwiza umwaka ashatangura kugwara amatwi, haravaye amashira mu matwi. Havuye amashira mu matwi ndavuza bamba bariko baramukoropa mu matwi baragira amaserengaje. Namiza kwa muganga, namiza kwa muganga, umwana biranka kyukakira. Arakwiza imyaka 4 ari ya matwi nyene agwaye gushikaragira mu myaka 5 ya matwi atarakira. Imyaka 5 yari iheze umwana nuko ratamahora afise ko gayo matwi havamwe amashira mu gutwi. Ubwa mbere hatanguye afatwa amatwi yose munyu mu gutwi kumwe kurakira haci hasigara ukundi kumwe muri iyo myaka 5 yose yari iheze ugutwi kumwe umwana agwaye amashira. Niho naronka umuntu adungikira kanguka nce ndatangura nanje ndatangura kuza ndifatikanya n'umukozi w'Imana Kristo Ndikumana nanje ntangura kuza ndasenga mugabo numviriza kanguka yo misi yose samedi ariyo numviriza arige wa musi samedi ntayumviriza nkace ndayumviriza nka dimanche nce nkayumviriza samedi ku mugoroba ukuri nce ndandika itariki ntanguriye ko gusengera ku uwo mwana. Hageze aho avuga umukozi w'Imana ati mufate umwana akora yabajyamye muri chambre yiwiwe nanje ngabanjyamye muri chambre yiwanje umwana wanje nkace ndamusengera nkafata ku mutima Imana mfashe ku mutima mugabo n'umwana wanje agwaye gutwi kuvamwa amashira ivyo nkazasengera akaba umutwaro wo mwibanga nzandasenga nifatikanye n'abandi n'ukuri umwana wanje yarakize nagiye nsanga umwana yakize n'ukuri Imana imbahezagire hezagire abapartenaire bakanguka hezagire n'imirimo y'Imana. Shalom shalom.
Shalom shalom mukozi w'Imana. Shalom shalom namwe mwese mushigikira igikorwa cya kanguka mwebwe mwese mwitanga kugira ngo ubutumwa budushikire. Shalom shalom namwe mwese abapartenaire bakanguka ndetse namwe mwese bakunzi b'ikiganiro kanguka Imana yacu ihimbazwe. Rero nshimye Imana cyane cyane ko indonkeje akakanya impaye akakanya kugira ngo ndayishingire intahe mvuga gukomera kwayo kuko navyifuje kuva kera ariko byari bikananira n'ukuri ahubwo mboneyeho gusaba Imana imbabazi. Mboneyeho gusaba Imana imbabazi kuko nifuje gutangiza intaye kera ugasanga ndi muruti ndi muri turiya ndatangi ntaho no munsi ndatangi naho no munsi ugasanga ngumye muri gwinshi umunsi karenga wundi ukaza n'ukuri Imana imbabarire ndasavye imbabazi Imana kandi namwe ndasavye mumbabarire kuko izi ntahe nanje ni muri bimwe bimfasha ni muri bimwe bindugiriza ukwizera bigatuma nizera ukwizera kwanje gukomera kuko nziko Imana uko yari rejo ariko nubi ikiri ku ngoma ikiri kirakora. Rero ntarandiriye intahe yanje ihagaza hanini apare ku buntu Imana yatugiriye bivuye muri devise ya kanguka. I devise ya kanguka n'ukuri i devise ya kanguka je yamfashije cyane gose gusenga misi yose kutidodomba gushima Imana muri vyose kwemera ubushake bw'Imana niyo butandukanye n'ubwacu. Idovize ya kanguka yaje hageze jewe kuganje ku giti canje byaramfashije rwose kandi n'ubu biramfasha. Rero Imana yagiriye neza apare kuko sino bivuga ngo ndabiheze uko misi yose Imana idukiza ingwara umwe abana bagira ngo baragize nagacurane nkaba mfashe kanguka nkaba sengera bagakira nanje ngakira ubwikubwi ubwanje jewe nye kugiti canje n'ukuri imana ni ngwara nyinshi gende dukiza imitego myinshi gende imana itegura muri kubivuye muri iki kiganiro kanguka imana ihaga icubahiro rero intahe shagushikiza no munsi ni zibiri iya mbere niyo umuvyeyi wanje umuvyeyi wanje arakuze mutamanje arakuze ariko arababa mu myaka 80 mutama rero yagize ubugwayi ivyo bitambori cerebral aragwara bimera nabi emwe nabaganga batwihebuza bavuga ko ashobora no kuba paralyze cyangwa ntasubire kuba hari kintu ubwenge ni jambo rimwe ubwenge butazobutosura kugihe rero turasenga tuja kumavi turasenga n'umukozi w'Imana ndafata nabandi turafata yo Imana ikora ibitangaza papa arakira arakira neza nkuko umenga ahubwo nta nicigeze abantu baratangara ati nibitangaza n'abaganga ati nibitangaza ati tubonye papa arakira nuko yindi ya kabiri nyene kandi ni kuri mutama yagwaye agwara yagwaye erni je ni turi kumwe nawe agwaye erni baba obrije kuvuga ko bateza kuyibaga bamubwiye ko bateza kumubaga papa rakuze abaganga bo barabizi imbere yuko bakubaga hari ukuntu banza kuraba amaraso kwa kwiye bapima ivyo bita hemoglobin bapimye hemoglobin basanga papa ari kuri gatandatu urumva yari donc yari hasi cyane gose amaraso yiwe yari make gose baravuga baramubaza ati none gamuta niwe wizanye niwe wigendera avuga ati yego nje nigendera uwo muganga yatezwa kumugira operation avuga toya atereka ndamurungi kahandi bamurungi barabe bongere bapime imugrobine iwe turabe bamurungi bamutwaye ahandi basanga noneho hoho yagiye hasi igeze kuri gatanu umuganga cavuga ati no reka turabe rero igituma ikintu kimunywa amaraso igituma amaraso yiwe atari menshi ikintu kimutwara amaraso kuko umuntu ari normal ntashobora kugera kuri ico gipimo atahubwo ntitwumva n'ukuntu acigendera papa bamutuye ico gipimo asa n'uvyanka asa n'ubitinya kuko cari gipimo bapima ivyo bavoma kuri colonne vertebrale ku rutigu umugongo papa aravuga ati no yumva ntarongoye kubikora muga antreta hose chaque samedi twamadufata chaque samedi tugafatanya n'abantu tuvukana tugafata tugasengera papa gose tugasenga bantu b'Imana Imana irahambaye Imana yacu ishimwe ishigwe hejuru amajuru uko yari rejo n'ubu nihinduka papa yarakize ya Erni yarakize ata operation agize n'ubu papa rakomeye ameze neza nta maraso yatewe operation ntiyabaye kandi yo Erni yaragiye yarayonze avuga ati nta niyo ncumva sinzi uko byagenze none bantu b'Imana nashaka mu mpera Imana yacu icubahiro Imana yacu irahambaye reka sino twari umwanya munini ntahe zanje zari zo ni nyinshi ntahe notanga ariko Imana yacu nashaka mumfashe tuyishimire tuyiheshe icubahiro ahiri mwijuru kandi ndasengera cane gose iki gikorwa cakanguka ngo Imana ikomeze kubagura Imana ikomeze gukora ibitangazi guhezagire mukozi w'Imana n'abagufasha bose ndasengera umufasha wawe kugira ngo nawe Imana mu inkomezi zihugufata amaboko no kugushigikira abana ba urubyaro rwawe Imana ibahezagire mwese imigisha y'Imana izokwame mu rugo rwanyu nuko shalom shalom bye
Shalom shalom zindi tengashi Imana ndaje gutanga ntahe kubwiza n'ubuhamya Imana inkorera ndaje gushimwa ntahe kuko Imana yangiriye ibyiza mana je ndaragwaye ikivyimba ndagwaye ikivyimba ko ngiye muri ecography bakambwira ni ikivyimba kandi kirakura ariko Imana irabikora ndafata ndizera muri kangu ko mukozi w'Imana umasengesho ya samedi aravuga ngo hari abantu bakize amakiste ndavuga mana ni jewe hanyuma ngiye kwa muganga barambwiye ngo navyo babona inyuma ya mezane ndasubira kugira ububabare mu nda ndababara cyane iyo ngiye mu mihango nkababara cyane ariko nsubiye kugisha ekografi ndavuga mana ko nari narakize ibindi biti byo n'ibiki bigarutse icyo ndasubira kugisha ekografi ngiye kugisha ekografi bashya bamwe ngo ni andrometriose ndavuga mana icyo cyacu ni giki ndaguma ngaho barambwiye ngo ni iki byuma cyo muri iterisi ndaguma ngaho ndasubira ndafata akanguka ndizera ubugira kabiri ndasubira ndagira ishindi ekografi bacu bambwira ngo umengo ni endometriose barasubira barakiraba ariko ndabumva ni yavuze umengo munyuma ndavuga mana ngira nizere kandi ndazi kukiza uri umudokteri abandi badokteri numvise abantu benshi bagushingira intahe abagize sida abagize amadiyabeti abakize indwara zitandukanye none njyewega mana eka n'akantu gati imbere yawe n'akanayesinyishya mana wewe utanga urubyaro none njyewe ndunanirwa mwami amakanseri yose urayakiza nanjye mwami ndize kugira unkize cya ndasubira ndizere ndizera samedi imisi yose nkafata n'indi mizi iyo numvise mbabaye nkajya nugurura kanguka ya kera nkizera ubu rero naragiye kugisha ekografi baca bambwira ko meze neza kandi mbaza imisi ntariko ndababara ikindi kimwe Imana kera sinarinzi gutegura umunsi kera sinarinzi gusenga mu gitondo ariko sishobora kuva muhira ntasenze sishobora kuryama ntasenze no kuryama narigamya ntasenze ariko ubu ndazi ko senga nari umuntu ufite icyo avugisha nkunda kwidodomba ariko Imana yararinkigiye sinkidodomba n'ukuri ubuntu bw'Imana Imana ihezagire cyane cyane umukozi w'Imana atwiha amajambo aturemesha aduha amajambo atwigisha aho duha amajambo tukumva ko dusubiye kurema ko twari twihebuye tugasubira kurema n'ukuri Imana ihezagire kandi imwongereza amavuta. Shalom.